ngishela kuja uyakhumbula Sibongile usuthatha umfana kuphela osithobile othulile osothile bana babe ngobulile imeli ngitholile angithela yonkinto angitshela yonke imfihlo angithengela nezifo anginika nenhlonipho ngaqala ngasikhanda afana ngithi wamlahla manje ngikhulume emakhoneni sehluleka nophanda sekuza ngamahemhem nokuthi ubhayida masabusela isikhathi emuva ngihebe ukugruva ngithole imithuba maoeisanangehoko usobolelini ijuba kesami ibahlungu